tembea nami hadi mwisho. Wacha tuingie into the boys room.
Chafua sin tukifika kote kote.